Acoustic. Mr. Makhalima. Vanovunza kuti bei wako arise sani, yeah. Vachinyepedzera kuzungaira, ivo vachiziva kuti zvakafamba sei, yeah, yeah, yeah. Akabaya, achandisunga, ndendisisa de
Mr. Makhalima.
Hazvichaiti.